Kei te āwanga wanga tētahi ratonga hauora Māori ki te kaupapa whānau ora me te hātepe ka whāia e te kāwanatanga hei toha toha i te pūtea. Kei a Joe Glenn ngā whakamārama.
Me haramai ke te karauna hei tā kara puketapu ki te pātai a kanohi ki a mātau pe pehe te tuari i te tahua whānau ora.
Koe nā te kupu whakautua ki a koe me te kāwana me pātai. Pātai ki te iwi, ki ngā tūpuna tūmai. He ātau koutoa kāro. Anei te taonga, mō wai, mō te a.
I horaine te rōpū tōranga pū Māori te kaupapa whānau ora ki te motu i ngā wiki ko pahuri ake nei. Hei whakapiki i te ora o te whānau. Ko te ngako o te kaupapa hei tā rātau, he rūri i te hua o whānau ora. Engari me hāngai ki ngā wawata a ngā whānau o roto ngā hāpori.
Kia tuku atu te moni ki tatatu ki te whānau, hei hāpai te whānau kia pai tōna ake oranga. Harai te mea mā tētahi ei tohu atu ki te whānau kia pēnei kia pēra. Mā te whānau kia hāpai iai anō.
E whārau miriona tāna te tahua i pānui tia te kāwanatanga ka tukunei rātau mō te kaupapa whānau ora. Rō muri tata mai, ka tīni he te whika ki te kotahi rau miriona tāra. Ko te āwangawanga ke a te iwi Māori kei roto te awa kairangi. Ka tukuna te moni ki ngā rūnanga, mai a rātau, ki ngā ratonga hauora, puta noa i tō rātau rohe.
It's a good direction that we're going in with whānau ora. The only thing that worries me is how it's going to be distributed out to the little people like us.
Ko te tūmanako ngā ratonga ora, o roto te awa kairangi, ka haere a tinana ātu te kāwanatanga ki te pātai ki a rātau, hea ha te huarahi, tika e manakohian e rātau, hei tohatoha i taua tahua. Joe Glenn, te Karere.